Hi there, Son Munani Mulweni. Welcome to Sofe's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate it. Kazanga pelu kulima kuyi Sunday. Shuti ama fans gaitirelo using yoga, right? Monitoring spirits. But weird. Laba. Yazo kutuwa me ongi kutuwa letete. Kutuwa la payana. Ube ni event le. Elindelwe namhlanje. Siyenzekile ohayakwenzeki asazi. But makuphostwa le event ama-fans katirelo because ibona bebenomudla. Ngiyifunda kanjalo phento ebhaliwe. Ama-fans katirelo athi asethe le post siyise ladies house. Sisaphothe usibari wekhanje. Ama-fans katirelo. Ngoba manje i-blame ikuphi ama-fans katirelo. Ama-fans katirelo athi ke ukuze le event izoba success. Amathikithi athenge asenze sure ukuthi iyafikele this house. Ngolwami ulwazi khona isikhathi la ma-fans kaTirelo angakwazi ukukhomentela this house because uTirelo bengekho mnandi ngezathu ezithile. Nangendlela engicabanga ngayo ama-fans kaTirelo awazungena la azikhona ukuthi uTirelo uzobe ngekho kodwa siqhubekeni ke nale theory. Bazasa le post bayise ladies house. Ladies house baba happy ukuthi okay wenze into enje sizo suppose sibalwe country ama-fans kaTirelo. Ayasengwa kamathikithi. Namhlanje kuba nama changes akhona because lezi zinto ziyenzeka we guys mina ngake ngaya kwenye i-gospel event ngase DUT ngikhohlwe le ndawo ngihambele lenyi artist ayekhona manje. Mase sihleli lapha ngosuku lomcimbi sesihleli emase besitshela ukuthi lona akazofika because of 1-2-3. Hawu ngayibuza ukuthi why bengashongo kunesikhathi sesimane omane omunye athi ke ngidelete tikiti lami kodwa ngoba phela ukuza laphayana yazi ukuthi babenze njani bathatha le artist abazi kahle ukuthi abantu bazofuna ukuza kuyo benze isithombe sakhe saqqama kwiposter kanti akezi sekugcwele laphayana siyabona phela isikhathi siyahamba kumnandi ke vele ke kucula amaculo egospel kodwa kukhona le artist esiyilindile kwamenyezelwa lapha kumbhobho wathiwa loyo akezi because ubekade njani bayichaza nje ndawo. Ngayibuka lento ngathi indaba isithombe sakhe basenze sabasikhulu kodwa kuyena ongezi. Yaphinde yenzeka. Ongase ngishaya ke imeseceni ukuthi oh false advertising. Sizolaphela sibaningi mase kuthiwe kuza uDumi Nkosikati. Sithanda uDumi kanti akuza uDumi uyabo. Nawa ke ama-fans kaTirelo yiwaphushe le post, aphushe le event. Le event indlela ebhalwe ngayo naleyo oyithegile. Ingoba phela ama-fans azosupporta yena. Aphusha naleli gama lokuthi usibali wekhandla. Namhlanje ama-fans kaTirelo ayaphendula ngokuthi angizange ngithi. Kazi ngiyahluleka yini kuba honest. Lento inokuba umuntu esifazane le yokuba ne-passion yokutwist izinto. Ayibekekanga kahle le ndaba, isho kanjalo. Ayibekekanga kahle. Because manje isinendawo ye false advertising. Uma abantu beze ngesasasa bethi size kubani ukubonile kuqaleni wayengakushonga kuqaleni ukuthi no sisebenzisana ngale ndlela but woza because uzofunda u 1-2-3 clean and clear oya laphayana uniphicture ukuthi sizofunda ukuthi kwenziwa lokhu kwenziwa lokhu kwenziwa lokhu kamnandi. But manje ngoba yisahambisani nani ansajabuli ngokuthi nani niphoxekile ngento ebenilindele sekufanele blame uTirelo. Wow. Kodwa bekho ke weed. Oh weed lo twiste yonke lento. Wayenza yaba ngama-fans kaTirelo. Angikholwa ukuthi owazi ukuthi lena ayihlangene noTirelo and uTirelo ukwenye side uye ozogamanxa kangaka. Ephushe yonke lento ezibe nokuthi sibake we-country. Hey guys, mhlana mlalela lo yasisi lo owayekhuluma ngoTirelo noSibindi ezekhuluma ngokuthi uTirelo akakhishela ngantoni oyimotivational speaker oyilife coach namlalela namuzwa so wabona la ma-comment ukuthi sekunokuhamba nokuthi nilalela kulo yasisi but nginixoxeleke ngoba lokhu akubizi imali nina nahamba nayo lalela lo yasisi ngokuthi ukhuluma ngoTirelo and khona le ndawo emnandi ethintekayo kwena ukuthi okay utshele uTirelo iy'ndaba zakhe but le yenzeka today nokudefend into osuyaziyo ukuthi le ayikho right, ayibekekanga kahle. Iyakuveza ukuthi ulalela ngo-left, ngo-right awulalelanga. Loya sisi mani mlalela, ziningi izinto ezothi uyibukisisa uyibuke zithi ba. Mina ngiyamlalela-ke, ngicike ukuthi ngimlalelile. Kokunye amavidiyo akhe ngidlule. Lena-ke yatirelo, ayikhuluma ngotirelo kwezingane zesithembu, emtshela iy'ndaba zakhe mayelana nokuthi yena noSibindi kwenzakalani, or uSibindi umfana kanjani. Nayilalela because bekhuluma ngotirelo, hhayi ukuyizwa. Uyizwisise into ayisho. Silana-ke namhlanje. Yabo bonke laba bathi uTirelo namafans akhe bano-30, bano-40, bano-50, bano-25. Usuhlule ukuthi nje ikhona indawo, ikhona into e-off. And le nto e-off kufanele ukuthi ilungiseke. Ukwenza njani? Ukusebenza ngabantu baningi inhlonipho encane. Encane. Ngoba phela le event efana nale isazophinde yenzeke. Why kuzothiwa ama-fans kaTirelo wazi kahle ukuthi akusibona abathenga amathikithi. But laba abathenga amathikithi bebenalama expectations. Akwenzekanga-ke ngale ndlela. Siyaxolisa ukuthi kuvele kanje. Iyabiza leyo nto. Yabo leyo ngane mase iba shady, ngoba iba shady ikhakhuletha lo mqondo. Masiba shady lapha kuma-stories. Mase kuyanidla futhi ngoba kuyazwela. Ngeke udliwe yinto ethi uyibona le nto uthebu waze wadelela bathweni. Uyazazi ukuthi lokhu kudelela akuhlangani nawe. Yabo mase ifaka lapho kuma-stories lezi nto ayibhalayo ezibashwedi. Suke kushaye ngqo. Yile nto ke niyenzayo. Yabo nje kule comment section yami. Ubani lo sisigazi une-short hair. Unebala elikhanyayo. Kwakudansa kule comment section. Kodwa ngitshela ukuthi kuphithizela ubala if sifunda ama-comment anje today. Ngento ngabe uyayilungisa because unawo amandla okulungisa ukuthi no, ayihlalanga kahle indaba, asizwanga kahle, i-advertise kanje, kwenzeka kanje. Sisahambisana. Manje kufanele ukuthi kube sengathi abanye banobulinyana. Sengiyakuxoxela. Le yokuthi usibali we-country isuka ku-Instagram, iya ku-Instagram, iya ku-Ladies House, ayihanjiswa ngama-fans kaTirelo. Ihambiswe yabanye odade abafuna ukusaphotha, benalowo muhla wokusaphotha. Ibonakalile futhi iqalwa ukuthi sizosaphotha usibali we-country, please guys, share naku-Ladies House, nakulama-page. Ama-changes ahlezi bakhona. Sekunoshintsho-ke. Kuzokhulunywa nobani? Nama-supporters. Ayicacanga kahle ngesikhathi si-advertiser sekwenze ku-1, 2, no-3. Sila manje. Iyazwakala. Manje impendulo engathi ine-middle finger phakathi. For abantu abasupportayo. Ama-fans aTirelo ayadika. Ayiwona ayadika. Mabe yizinyo kanje. Ba wild. Ngoba bayazibona ukuthi uTirelo usemzombi. Bona bafuna ukuya leya event la engizikhona. Yibo futhi laba sebekhakhulisa yonke into abama monitoring spirit. Kunokunye usizwe guys. Wabhala i-comment kuphela izingane zesithembu. Akayibhalanga ngesiZulu. Ngizoyifuna. Yazi ukuthi ngifunela uchuku leya comment. Mase ngithatha njengoba injalo ngisho lento ayisho ngesiZulu. Manje mangisho manje ngingayifundile lento ayisho kuzosuke kube ngathi shiwo yimi. Kanti shiwo yilo yasisi. Ngiyoyifuna le comment, ngiyoyifuna. Imangi understanda manje into abayisho. Ukuthi-ke nginalento ukuthi uma ngingafundi into phansi angisheshi ukuyikhohlwa uma ngadoka kuyinto enginakile, ngiyibuza futhi ukuthi uqonda uthini. Sengiyayi-understand. Yima ngisondela kuye ukuthi kanti wayethini lo sisi. Yaba for uchuku. Ngoba-ke nginalo uchuku uma sengithanda. Ndiyofuna leya comment siyichaza ngesiZulu into eyasholo yasisi.
futhi ufakele ngibhale ukuthi ngeke ngibhale ngizomqhatha, ngeke ngibhale ukuthi ubani, ngizoyofuna i-comment yakhe ukuthi hawu
hayi, ngivale le video, usuku luyaphela, umuntu obekhuluma kakhulu kuyisonto.